He kura hōrua hō, kātahi anō ka whakapuare hia ki roto o Waikato, me te aha e ki ana i ngā Māori. Hioi ko te marautanga o te kura o te kōpuku, kei ngā ngutu o te makiu, i nā koa ko te mātauranga pūkaha tētahi o ngā kaupapa ako rerekē i roto i tā rātou marautanga. Hei tā te pūrongo a Te Okiwa McLean kua whai mana ngā tauira ki te kaweake i te mana o tō rātou kura ki roto ki te whakataetai pūkaha o Waikato. Ko te wero kia hangāia e rātou he waka pūmanawa hiko.
E rite ana ki te patu i te huarahi.
Poho kereru ana mātau i tēnei wā, engari no mātau i te whiwhi, no mātau i te maringa nui.
Ko te kura o te kōpuku tētahi o ngā kura e whakakanohi ana i te rohe o Waikato ki te whakataetae āmotu mo te kaupapa i Velocity. Me te aha te kura Māori tuatahi kia kake ki te rā taumata, e toru katoa ngā wāhanga i kapi a rātau i te whakataetae ārohe.
Mo te fastest deceleration, best report, me te best design and show.
That shows how much work we put into it, how much we love this, doing this stuff.
Nā ngā tauira tonu te waka i hanga, hei tā tō rātau kai arataki, ka tahi nā te ringa raupā o enei tauira.
They picked things up so quickly, and to do things on this level for their first ever year of any sort of engineering project, they've done really, really well.
Ko i ti rearea te inoa o te waka nei, me te aharua te kau kiromita tōna tere. E hara i te mea he mea pārekareka ki ngā tamariki anake, engari ki ngā pākeke anō hoki. Iha! He kura aro nui ki te pūtaia o te hangarau, ngā mahi pūkaha me te pāngarau. Me te whakapono nui koi nei te anamata mō ngā rangatira o Āpōpō.
It's a pathway for careers based around technology, based around science, based around the arts. Ones that can excel our mokopuna Māori into the 21st century.
Ka mutu ko tahi ana ke te aronga matua.
Just win. I can't even say anymore, just win.
Ka tū te whakataetae āmotu hei te noema ki o tautahi, e ke ana te kōrero i ti rearea teitei kahi katea, kataea. Te Okiwa McLean, te karere.